wonder when ya, when ya wungi, when dear come, papa bedu. Wonder when ya, when ya wungi, when dear come.